labafana nawe kulomhlaba lesiphila kuwa ngati bangaki ngihangabe bakhona bayabalwa lenkondlo ngiyibhalele wena seswami lophumelele ngeliqiniso liqiniso lihamba nempumelelo ugcinisile sijafa ndlalifa mfowethu yabona impumelelo yafana nekufa sonke silinse emagama etfuna kabitwa kulomhlaba kugcwele tilingo silahlekelwe tinfo letiningi letihle natifika sitibukela phasi egcineni empilo ihabhetsa ufisa kubuyela emuva sikhathi sambile impumelelo beyifikile tilingo tisivale emehlo kubona tinfo nekuhlakanipha lalela ngikutshele lo sesi ligama lakhe engibalenhle lishisa lihle lifithi phelele liyabila namuhla ufikile mfowethu lebahlala bamdlala bongwana nakashela kuyashelela imbali ehle yamamatseka nakahleka lithandvo luyakhula ngafunga ukuthi mfowethu nakashela ubamba impompi yanisela mbali uyakhuluma nihambe nguthansile nasihlala sobabili ngitohlala ngikuvikela nasihlangana ngitoqala sihlala sisebenzisa lona lijazi lemkhwenyana bengingakatalwa makuhambekasendlini imfotsa yangena endlini yakhiya ihamgagadlela kumake yamthela ngesifo sengculaza babe kucala walala lifuna lakha ngilati nokumbona ngemehlo makungitshela kutsi wafele ejele nguye lo wamgagadlela make wahluleka kungivikela kufike isimo sendlala nyakhala wakhipha libele ngamunya ingako namuhla ngikhula ngiphila nesifo sengculaza khambe malanga bavumelana themba wamlansa bayakubona bafika endlini bacoca kwaba nemahlaya bahleka bacala ngelamsa ingadi yagijima obabili themba nambali bahluleka kuyibamba Themba sebenzisa just nemkhwenyana imili legend 45 filo kuya idla exhaust ichitse manti ifuna kuluma liapula la efal just nemkhwenyana ugcoka sheshisa uyandlula kahlala ukhokhe manjeva inkani ungoyibulala nembeza ulele naye nakafike banganini bakhe akukho lokusalako indlela leka hambe ngayo yabavulela utifa uhlethe esihlalweni sebukhosi kutsulele nambali bangani bakhe bayamncoma Sekhambe malanga netinyanga kabonakali lishisa limele silonza siphohle liguce phambi kwemdali liyakhala nakatibuka ufikelwa lihaka kasathi thembi kutsi wakhulumelani ngesimo sakhe uyatisola mtimba wakhe kuyo phenduka idoti phumela ngaphandle uyasaba namuhla themba ulele phasi imsebenzi uphelile libhanki lisutse lifikile imoto idliwe bangani bamlahlile Utfolele nyinfombi ihlulekile kumvikela imhlalise phasi imtshele emaqiniso ukhumbula mbala ngekho lomnakaka imfombi lesha yikho ihambile imshiyeni esifo sengculaza namuhla mbala ufunsi hile ngidokotela emahlombe kunetima endlela sengimakwana obuhle lobhuti lashade naye ngisomabhizinisi kumbala umthansile wamthatha wamshada nesimo sakhe Mdala umbusisile inforza nemntwana akhe bathesta negative ngesimo batalwa baphilile. Sukele ebuncaneni imedication yakhe uyayilandzela nenforza yakhe yamseka bahlala bahealth im introduce ku Virgin Active njalo nabaphuma emsebentini. Basemgwacweni bayagijima namuhla itreatment yakhe ihlalisekile ulandza lafuna khona ngitsi the Department of Health introduced The Centralized Chronic Medicine Dispensing and Distribution ngafishane nje CCMDD. Themba kasena sikhathi sebuyele emuva atfolele linye lithuba mbali ushadile. Themba nakafika endlini uyatibulala yonke imitsile kayitfola emtfolambile ukuye chinga lekufa ufake emlonyeni uyagwinya. Nangabe ngilomunye uphila nesifo sengculaza ufana nambali nemaqiniso linsa ungalahli lithemba uNkulunkulu ubukile nakuwe injabulo itofika akusibo bonke boseswetfu langaphandle lebatfole lesifo ngesizathu sekutsaba kadiphatsi kahle bayagijima kubo bonke lebaphila nesifo sengculaza emagumbaneni amane wemhlaba Ngiyacela singabacwayi singabahlukumeti bafana nathi baphila emhlabeni nabo bahantu bayalidzinga lithandvo Ntombi Nick depho wethu mfana wakagogo namkhulu eDWN dwaleni Rockville KBN kaBhokweni nangabe ugcwele ngesikele emsami lenintwana yase 1245 ekasi labo didomsa Dominic depho wethu izinja lesingashayi two fingers stradini bayangati bangkhotsisi iAtramil ngesikhanda sami sepoetry. Ubuyile ubhalile bathulile bathukile ukhalisa police bahanfu we. Dominic the poet insansanele enhle ngumakhothwa nginina kwaphola bahanfu we.